if I had nails, they would be going.
E kore te uri o tūhaurangi mo te tuohu.
Are you conceding yet?
No. In fact, we've still got a wee bit to go.
He pō huro. Ko Tamati ki runga, ko Rawiri ki runga.
Everybody here has been on the edge of their seats waiting to see what the final result is, but it's still, I'm calling it too close.
Te kau te wehe rua o ngā pōti I ētahi wā ā, ki te ana te wairua ā mai mai.
It's kind of up and down in terms of the vibe this evening.
It is nothing like the kaha of winning your electorate, and he'll be feeling that.
Nā te pātata o te rehi, hei tā te kahi ka o roto rua, he tohu tēnei o te rangatira o ngā kaitono I Te Waiariki.
Since Tūrador was defeated, that the party, the Māori party's been organised and pretty determined, you could see it, and loud, and proud. So, and so is Labour, so this is one of those ones between friends. It's a hard thing in politics.
E te kaurā te roa, no muri kē mai te rā pōti te roa. E kite ai ngā hua o ngā pōti motuhake. E kite marika ai, ko wai te toa whakaihuaka.
In the last election, actually I benefited greatly out of the special vote. So let's just hold up on the final result.
Kia hatia ko ngā tai tuara I tautoko pautekaha tonu ana I a Coffey.
We're feeling all right. It's not over until, I guess, tomorrow. Until we find out the full results, eh?
Kei te tautoko anō hau, mā Tamati hei kanohi mō tēnei rohe.
All the best for Labour.
Nā te nui o te tautoko ki te pāti reipa ka whai tūru tonu a Coffey ki rō pāremata mā te rārangi pāti. Harata Brown, Te Karere.